And you're recording a D year one. And you're gonna ha any abusa evidence set carbro for him. Well, I'm sure when you must have some way, repeat ya me. Sagrada nyalia, me ma bonte me can. Men sorry, preoccupied me by some abo hospital. Cecilia and ne, or may ya gada de no private hospital. Baby, I know that my government hospital and ne, and no much unfair. And then no much unfair, but I mean, hospital be a de. Media, my becker. On yalia, and ye she. Bow bab on take crown of why ye diam a pe. O bab on tin on why ye diam a pe. And only many jeer. Men penny downfall, men penny kugoda. A penny ni moon yam, hey, upon inquassia semi or yenny mamma crofossory. A siaman bagrada, or both for a summa a siama, rubber both for woo, and I'll summa siama or grada brabu. And come up and you marry with me, dear. About for, hey, me doing a couple of us over for one name, now to wash some bums, woo. Onsen anse mi kase mi nka wase mbi mu because of thousand binti a thousand me die wie ha enyume na ko ben e na obo mi di e ka se nsem bi wa me kan ya e no kre
me na ha yes smart tv we the latest update a obofo oshila e aba beto media na so ni na fa eye Agradaa esiama esensem ya ho Ochirima Reverend Obofo ene suma esiyama eo mami Agradaa sorry demo. Na Reverend Obofo aye esiyama pipes aye bibiye wia chese obo mami Agradaa fomu wia utu kwa ako abrochira nesa oma nintina gana ha because e revenge na Reverend Obofo eteki because emno ochi mami Agradaa emano okwe yi mami free oba ebe di na temi nana eshe papa ni mu e hano so what I say because se mima buwana se uwe njima ye na se afi mi ma se da no o de be ya tem di esa de be ibu ni aye nyo ma de ya ene mi sume tu ya wo ka e wo kwan bi so o chire ma ma me ne ya le na ay serious am o ma transfer na free government hospital e na ko to private hospital na se aye hu wa untu mi na ante wa sisi es wa no achia wa sisi es wo nya cancer che se nyo ma bebre na ma me Agradaa e chire ma ofem na ni na do e cause of it e ye angel e se ama on e cause of it because e teamwork no in Reverend Obofo aye awo de maame no efa saa nyoma we nyine mu abusua yenti nsema obofo shila e de tu dwane bi embra
Reverend Obofo ni mse be done pa ba Reverend Obofo unye straight e no kan se mi se Reverend Obofo se nyo no ono na suma siama omodua Reverend Obofo why da bena wo here so koye pepes na boy ni wi a ontu kwa nkwa tena buluche me mamu nya Agradaa boni o minim se munya amode mbetu afiase eye ke ba me kan okre na nsa mode matu asia ma da bena wo jina soro wa wo ye kwa wo se ma me ni wo inside wo me kwa na me wa ha wo urade Meme mamu ndia Agradaa boni wadi nkofo boni ba me wonya me sa boni no wotwa ntra to me so de o se na kola di me enye no kre ba me dwen no me ka tra mo na me pa Agradaa sam ene o ma heda ko fa atade bi akosa Agradaa e pega ne so o me kasa ma mi ntimi nkasa no tehye oh Agradaa right. Satana me dwen sen ka me wo ho a so me ye de ko ho go kan se me he na me fre ke bi fa che me wa che wo ko ti bibia fa che me me ma obu mfu sister da me nka se me de wo question ba na me se me clear bi because media is so other said din kunim dia na nkugo e ye prison beating and nti o ye media ye ready ma bibia te waso nya bibi minim se me de me ni evidence ba ma wura de nyankopɔ me ma me hyasase ase atitrufoɔ hyasase ase se nipa ɔmawu atitrufoɔ ahonhom wɔ wiase na so ɔmo kasa ne wɔ mu na so ɔmo yɛ honhom a ɔmo nkama sɛm ma me sa ahonhom wɔ wiase yɛsi nsua kɛse akɛse yɛsi bibi de apaapɛ ayanta antoa ɛne sa brekune ho musa mo wiase mo kama sɛm ma me because me ni evidence ba me nim sɛ sɛm ma me kana yɛ no kɔre me ni evidence bia no ba me bɔ me sister ho ban me bɔ Agradaa ho ban Agradaa so wo ho no awrade sɛ me nya sɛm na me kɔda afiase kɔra ma kama nkrɔfo abɔ no ho ba me pɛ sɛ me kɔda afiase na sɛ Agradaa yɛ okay a me pɛ me dɔ Agradaa na me ka kyerɛ wiase na sɛ me dɔ Agradaa o me ka kyerɛ me dɔ Agradaa first na me ne Agradaa gyina phone so almost 20 hours na yɛdi nkɔmmɔ Agradaa nya problem me pon adwuma ɔhyia mo sɛ wo papa na ɛkɔ no me ɔtɔ flute ɔtɔ obi maa me deɛ nti a ɔgye me ɔma ne ho kwa ma me ntu ne fo ɔyɛ ne ho sɛ ɔwɔ sika sen me me so me nhyɛ me so mɛba wo nkyɛn abɛbusa wo sika ɛno nkyerɛ sɛ wokyɛɛ me wogye me mɛdi w'atɛm wogye me mɛteneterem wogye me mɛteneterɛ ɛno ase na mpɛ sɛ mba life na me ne data ba na mewɔ sika dadam ha na me frɛ meka kyerɛ tutugyago sɛ wɔashɔrto for data meyɛ okay na me frɛ ma frɛ no sɛ akua good ɔse ɔno deɛ ne nneɛma nyinaa yɛ private na meka kyerɛ ne sɛ this your private will kill somebody because if says one day obi wu no ɔse ma ne biribia ɔse yɛ private meka kyerɛ no saa na mete meme mfa m'asɛm nsuo obia ho kyerɛ no obia kɔ amanneɛ mu ɔwɔ asikafoɔ kora nserɛ wallabaa me nti mebɛserɛ medeɛ me wo mama deɛ nka nkyerɛ me sɛ kɔka ne secret o mabɛka ne bɛdwam woyɛ adeɛ ma menɛka meba bɛka nka nkyerɛ me sɛ nkɔbɔ me din na wobɔ me din a paakyɛ wonim sɛ wompɛ sɛ mɛbɔ odi anyama dɔɛ me asɛm a meka medɔ me nyankopɔn medɔ maka a mɛforo ahomakyɛ medɔ me kum ase a mete medɔ me biribia m'abrabɔ a meyɛ menwo ba da mawodeɛ mpae da na sɛ awurade sɛ metwa ntorɔ na sɛ nte sɛ awurade ntoma wodeɛ mu menim sɛ asɛm a meka yi yɛbɛtumi de makɔ baabi a mennya no yie because me wiase mempɛ obi video menkɔrekɔde mfa ɛno yɛse menrekɔde obi memeyiso fom mmienu mɛtumi ama wo kasa a mede baako mefom baako ɛrekɔde paa baako rekɔde ba menni saa tam no mete mepɛ nkurɔfoɔ adwuma ayɛ o nti menkɔ rekɔde kwaseɛ bi ɛmfa magye m'animonyam nnɛ na ɛkyina m'adwuma mmɔ me hiani ba a mepɛ obi adwuma menkɔ rekɔde baakofoɔ mpakyɛw medeɛ ada a wobɛhu sɛ mebɔ rekɔde no mes ebia na obi ɛna rekɔde me ne obi nsɛm a ɔde maa me ɛno mpo memmɔ memfa nyɛ hwee memfa ɛnyɛ rekɔd ne adi
sɛdeɛ yɛkɔtie no weiyɛ nsɛm a weiyɛ nsɛm a ɔbɔfoɔ hyela ɛde to dwane bi na ayɛ sɛ ɔno deɛ ɔfa yɛ asi ama pa ɔsɛ ɔdɔ maame Agradaa yie pa ɔndɔ maame Agradaa nka update bi ani hɔ a ɛba bɔ nkyɛ ankɔ no ɔde bɛba da ɛyɛ sɛ menim sɛ ɔne ɔwɔ link to Agradaa fie hɔ anaa ɔwɔ link to doctors na ɔwɔ hospital wɔne wɔde ne abusi a metumi kyerɛ ɛyɛ yɛma bebree ɛna akyɛ sɛ ɛkɔto ɛwɔ media no so ɔhu sɛ meseresere a because asɛm na ɔbɔfoɔ bahyela aka no ɛmi ho ɛmesere kora asan ka ho obi a woni maame Agradaa fie na wotumi ka nsɛm a ɛkɔ so ɔne fie woni hospital bi wotumi ka nsɛm a ɛkɔ so ɛwɔ maame no hospital a ɔda sisi ase ɛyina firi government hospital ɛdena kɔwuram ɔ private hospital akyɛ sɛ yɛde abibiduro ne adeade kɛkekasɛ bi nano no a akyeɛkyea no ananteɛ no a maame no ɛntimi nante no sɛ mobɛhwɛ no amankrado nso bɛyɛ video bi a na wɔka sɛ maame no mutimi app na ɔmo pɛ sɛ ɔmo kunu but maame no wui ba baabi ɔda no ɛyɛ serious amankrado kora confirm nti asɛm na ɔbɔfoɔ bachelor aka no ɛyɛ no korɛ todo intro bi anim ɔkyerɛ sɛ ɔdɔ maame no ɛno nti ɔde update bi ɛbɛkɔ so ɛwɔ media no so ɛba no because ɔtu maame no fo mmerɛ bi so ɔnyɛ careful ɛwɔ asi ama ho na ɔbɛn maame no paa maame no kɔ mpo atɔ aburo anaa watɔ nsuo bi ama no anom da ɔka sɛ maame no anya bibi saa da na ɔboa na mmom de ama Agradaa ho ne hini sɛ ɔntie na futuo ɔtie asia maketo awei ɛfutuo abusua ɛntie nsɛm ne bi a ɔbɔfo hyela egusu ka ne bi
ɛyɛ no krɛ mi mamu mo me hohoa mu mi wo suma se na ma babonti be kanturo mi mamu me hohoa me e wo suma se ansana se nko bi ka se ale na mfo woni ma me de mani mbere dai omu ni mi se I am the truth it me broga bie ni wo benya evidence a proof ye ka ze proof okay mamin talk credit okay it's nice bro obi enu obenya proof a me hunnim he uni masofo he ninim sofo panyin be mra sofo panyin a gana hani pa hohoa no emra no pese obehumi obofo okosi obi so okosi obi so ansa na obehume me a mete sin room won crying ene me okuma se why nipa no busa se okosi omo frame makoma ko 50 miss call manfa na menim ni bakro ansa na me hu message bia nipa ne se this me asmas mes mesi ti me hu na me frɛ nipa ne me je na ɔchɔchire nsɛm kyerɛ me ɔchɔchire na me se okay me menji obi sika wo me menyi obi a me defend a me ye me ka okay me de mani kɔto fɔm ekɔ hu se de wo kyerɛ ma kyerɛ me no ɛte saa because media na so ayɛte no ye nte so faala wo betimi anya asɛm betime nyankunim die se wo nya judge papa be kwafi ase because judge onye papa be ka se ko fa evidence bra ba judge papa no wa ko school to be hwewanim di so no repeat here sempa gana hano wa hwe wo be kwafi ase si mi hwe mi huye ti na na me head afra ke bi e be ya ne yasa me yasa de na asome sama ya saa woni mo onya we on pesa ena ye me desa ma mfo ni mu no e shede na me kofa rebobo fo me rebobo fo beto ne badi me bra ena koto taos kwa mi bonsu kofi ba kono ye engineer e fe ne kwaku wo kwa brochire now ye wiye no woni mdo ye wo so na boje sem ka kire me bra se me no okacha me bra se o mu wi obetoka ma o ma me bra no bra isu BMW onza cars ndin de ya na ma no befum o ma ne parke no filling station me mbo filling station ni din me woni me bi wa me mbodi o ma ne parke o de ko o mu wi e bibi okacha me bra se na wo kwa mbo ji se wo kai so ka se me me de aduro na ya asoe na ntimi de aduro na ya aso na se me ntoka wa ma me bra hwe me I don't talk like that. Menta obo fo onim se na me do obo fo obo fo onim se me do no. E na obo fo onyina me kanye so en pa boni ni o. Ba mi nim suma wa suma sia ma. Because obo fo bi na no se Agradaa didi na tem. Na ne na kola we timi di man panyimfo. Na kola we timi di wo bi a on expert scroll be di no. Na kola bi a. Bi enim. Efe ni KG mi nka bi no kora na obo fo anko. I do trivia of a brown and pesa, or genu. Or genu. May can't some uncle see us some sense, and I'm a friend is Simon. Or no crock or tear letter, or be drumming. A yes, a cabuti, I'll be drumming, yes, a yatama, and maybe asum. The person you penny name, who are the aminum? Aye, the same penny now, because may can't be see us some so. Di entia me frɛ KB no enye bɔne so bɔne no ɔmpɛ no ho sɛ ɔno kura ɔmpɛ nipa no back biom ɔdwe no because ɔyɛ afɛ inscription yɛ ka sɛ include to juma na sɛ te sɛ obi ɔyɛ oh yɛ nkɔte mota yɛ nkɔtwa blocks yɛ nkɔyɛ sɛ yɛ nkɔnsuo no ɔmo saa na yɛ fɔm sɛ aha KB is very good guy what is me kai ɔne sialate no I was then a mammy be a friend of mamma O Chessini. Me nam kegetia na my bibi money din o whom not nam and my sister yes a pa. No so de betressin to me starting a mistra. Ba na me nitsia phone to the man dear children stem, but a war better massing about ten a team and then I may credit the son answer. As I cry me toby, cause I never bore me home. Above four then. Who post video you try them ni kebi didn't try extra because ni obo phone tin am buy. Me pese me tire obo fo asem ne bisi baby. And then ne obo obo fo ne. Obo obo fo ye ko bi se. My kan asem bi na asem na tia ene. Ene ya o obo obo fo fre obi. Se my kan asem bi na asem no akosia. Word no dear, what would see us over who said, make us a Nippon who saw what life on the tears of the sun argue because, and you'll be on a pass some man or dream who to some German.
We any in some of both bachelor at the bedan a smart TV. I shall fool every arm, so many be a pinsim, a mawati. Update no nina asinenti or bofo is the one behind Agradaa ne Esiama dating no because wa pani we teaming up with Esiama no mu ye bibia. Ebusu IS Smart TV. Message or be subscribe, obe like, obe share. Now do I drink today amamu comment section ho. Makra obibia or shame.